Kua tohua a Brad Harmy o Ngāti Awa, Ngāti Kahungunu, Ngaitahu me Ngāti Tū Wharetoa. Hei kaituhi Māori tuatahi ki te pokapū kaituhi o Michael King i Tāmaki Makaurau. He kaituhi hītori Māori a Brad Harmy o Tira, he ringa tohu a Paki Pūmeka, he kai hautū whakāturanga hoki. Nāna tonu te hōtaka o Mataku i Hanga. Atu i te marama o Haratua, ka noho a Harmy ki te pokapū nei, ki te tuhituhi. A e waru mano tāra hoki ka whakawhiwhia ki āia. Ko tā te pokapū nei, he tautoko, he whakawhanake hoki i ngā kaituhi o Aotearoa, me ngā momo tuhinga katoa e puta atu ana i tēnei whenua.